Yesu ndagukeneye iminsi yose nyiri mu isi, ngo uyobore intambwe z'ibirenge byanjye, wigishe kubara iminsi yanjye kugira ngo umuntu kugira umutima w'ubwenge.
Show us up.